Yenza itafile manani usombulule. Incutshe kwezendalo esiyibiza ngokuba yibiologist ngesiNgesi iphanda inxaxheba yeziselo ezintathu ezehlukeneyo ezenziwe ngamanzi neswekile kwindlela iinyosi ezenza ngayo ubusi. I-biologist ithatha iilitha ezimbini zesiselo A esino-40% weswekire sidibanise no-1,2 weelitha zesiselo B. Afumanise ukuba iinyosi zikhetha umxube omtsha esiwubiza ngoba lo ngusisiselo C one-25% weswekile. Zingaphi iipesenti zeswekile kwisiselo B? Masenzeni ke itafile manani yethu. Siqale ngomlinganiselo wesiselo kwikolam yokuqala. Silandele ngeepesenti zeswekile ze sigqibele ngomlinganiselo weswekile. Masongezeli enye ikolam ke apha ngaphambili eza kusixelela ukuba sithetha ngesiphi na isiselo. Siqala ngesiselo A. U-A lo sineelitha ezimbini kuye no-40% weswekile. Ngoko ke umlinganiselo wethu weswekile izaba ngu-2 umphindaphinde ngo-40% sifumane u-0,8 weelitha zeswekile. Size ngesiselo sethu usiselo B. Apha ke kwesi siselo sineelitha eziyi-1,2. Kuthiwa ke xa sidibanisa u-A no-B sifumana usiselo C. Ngoko ke u-2 umdibanise no-1,2 uzokusinika iilitha eziyi-3,2 zesiselo C esimxelelweleyo ukuba uno-25% weswekile. Into ethetha ukuba sizawukwazi ke ngoku ukufumana umlinganiselo weswekile wethu apha kusiselo C ngokuba iza kuba ngu-3,2 umphindaphinde ngo-25% oza kusinika iilitha eziyi-0,8 zeswekile. Ngoku sifumana iipesenti zeswekile kwisiselo B. Ngoba kaloku into abasibuza yona kuba zingaphi iipesenti zeswekile esinazo kwisiselo B. Masiyibize ke ngokuba ngu-X ngoba yile nto siyifunayo asiyazi. Ke ngoku u-X lo masimphindaphindeni ngo-1,2 liters usinika u-1,2X. Lo 1,2X ke ngumlinganiselo weswekile kwisiselo sethu esingubi. Makhe siyijongisisise le nto kule kolam yethu yokugqibela. Xa sidibanisa u-0,8 no-1,2X sifumana kwa u-0,8. Loo nto ithetha ukuba sifumene i-equation apha eza kuba ngu-0,8 udibanise no-1,2X ikunike u-0,8. Sohlukanisa u-0,8 macala sishiyeke no 0.12x okunika u 0 kwicala lasekunene. Loo nto ithetha ukuba u-x lona ngu-0, into ethetha ukuba asinaswekile kwisiselo sethu ubi. Isiselo sethu ubi senziwe njengamanzi odwa.